madume ka gae nna ke kwena moabelo leloko la setso la botlokwa go la Silver Crowns le na le bothata ba go ntsha barapedi le dingaka tsa setso lefelong la metse a magethwa diphororotse di ka gare gare ga dithaba motseng wa Tlokweng ebile go dumela gore di na le maatla a sa kgoneng go tlhaloswa batho ba bantsi go tswa golo le gauswi ba etela lefelo le gore ba khwetse thuso e tswang godimo. Good evening and welcome. Tonight we look at how the traditional council of Batlokwa is struggling to keep out people from a waterfall in Tlokweng believed to have magical powers.
Motse wa Tlokweng mo bokone bo phirima o itemogela thologelo e kwa godimo ya baeti ba ba batlang pholo ya malwetse a farologaneng le masego. Motse o tshogofaditswe ka diphororo tse di bidiwang metsi a wa kwa dithabeng tsa motse, mme bodiba ba koo bo kaiwa e le lefelo la badimo. Le gale mo bogautshwaneng go simolola go diragala ditiro tse di fatlhang baagi matlho go akaretsa polao e setlhogo ya moagi gaufi le metsi awa.
Re thotse problem ye ka di 1st April and then ra responda ra thola gore go na le me o a bolailweng ka setlhoko a leng ko thabeng metsi awa and go tswelela o kare ebile ba nkelele dikgong ba di beya mo dimo ga gage ba mo fisa.
Ikinezi o tlhogo fisa then. Brutal. I don't know motho o na a mo etsa ntho eo. Why? A kere ntho eo ka bana mama ka she's an angel.
Dilo tse ba di direng ka kwana ntate ga di dintle ka mabaka a gore ba phalatsetsa mo metsing go na le kgona go bala gore botlhela motho a le mothoko ga metsi a peitela mothoko ga metsi and-e batho bana ga se batho ba ka kwano dilo tse kilo tse di tlhagang ka ko ntle and-e batho ba teng ga go buisana le bone ga ba bule yone sentle. Ga re itse gore ba tlhaga ba le kae ene motho o gore a re o rometswe ke badimo.
Naga ya Aforika Borwa e na le mafelo a le mantsi a kaiwang a le boitshepo ebile mangwe a e le mafelo a a nang le badimo go ya ka ditumelo le ditso tsa baagi. Gantsi mafelo ano a akaretsa dithaba, madiba le melapo tse go thologelang badumedi ka go farologana go rapela kgotsa go dira ditlhabelo. Kwa motseng wa Tlokweng go lefelo la diphororo le le bidiwang metsi awa dikilomitara di ka nna tse pedi go tswa mo motseng.
Ga ke sala ke tsalwa ke lebelagelwa mo Tlokweng mona. Go tlhaleba gaka fela ile go bulolo gaka ke be go ke itse metsi awa mme ebile ke sa mo itse go ya ko teng ke go buiwa ke batsadi ba rona go thego ka koo ga go iwe ga go iwe ke poleke ya badimo ba bo rona bo ntatemogolo wa golwana a rona.
Metsi awa ke diphororo tsa metsi a tshologang go tswa kwa godimo ga dithaba mme a fetoge bodiba fa tlase ga legaga. Go tloga ka galowe, Batlokwa ba bogatsosegolo ba segosi ba kaya fa lefelo leno le na le maatla a sedimo go ya ka dingwao tsa bona. Bomoroka ba ne ba tla go kopa pula ka dinako tsa tlala le leuba mme le sekolo sa Setswana sa Bogwera le Bojale di ne di tshwarelwa kwa dithabeng tseno.
Batho ba rona ba malobane ba itlotla na ba go tlotla golokwa ne go sae fela jaaka malema ka re ko kopa metsi ke akakwa na ba sae ne go iwa ka ditiro tsa meetlo ga go na le thulaganyo e e rileng go kopiwa pula go dirwa eng se se amanang le setšhaba mme go ya batho ba ba rileng ba rulagantse le bogosi.
Go tloga mo raka ko metsi a ba re o re latela pula ka koo re fete raka koo re opela dipina tsa pula ka koo dipina tse nne mona mogolo a di re rutile re di opela mme tare ga re boa ka koo mo mantsibeng pula yana ke go tla itse le rona e be re go lata re itse gore ke ko gore tshwanetse re go somarele ga re a tshwanela go kgotlhela ka koo.
Rona ga nne re gola go ne go na le dipoleke ko Tlokweng tse nne di le very secret. Metsi awa mahuhumelo ka ko mase ke dipoleke tse nne di itsege ka gore ke dipoleke tse di tshabegang batho ba di tlhompha mme ne re seke re ya ko teng ka tshoganyetso forense ka ko mahumelo go ne go nna le tlhware e ne nna ko godimo etsa dipela e ne e theogelela ko tlase batho ne ba itse gore e fote mme ne go sena po e tshwenyang.
Ngaka Rakuba o goletse ko tlokwe mme ga jana ke mo bishop wa kereke ya Luthere ya Borwa ba Afrika mo Soweto. A re go lebaka la gore batho ba ngwekelwe ke mafelo a jana. Ga jana batho go tswa gaufi le kgakala ba utlwetse ka lefelo leno mme ba simolola go leetela ka bontsi go ikopela masego le pholo. Morafe o ne wa kopana mme wa tlhama komiti e tlileng go tlhokomela lefelo lena ka ntlha ya kgotlhelego. Komiti eteletswe pele ke mmakgosi, dikgosana, dingaka le makhanselara ba ne ba etela metsi a wa ka ko ba fitlhetseng batho ba tlhapa mo metsing.
Re dule ka kwa re kopile le segosana batho ba botlhe ba motse ba dikgosana gore re tsogelele ka kwa re ye ka kwa re o bona gore go diragala ba ipone ka matlho re sekara rona le dingaka tsa setso boatla bo re bo bonang ka kwa e be re iphetsa re nosi.
Kemedi ya motse e ne ya fitlhela borre ba le bararo ba tlhapisa mme mo dintsing tsa bodiba ba diphororong mme ba ba eteletseng pele ba kopa mme gore a ikatege gonne maloko a morafe a etla. Batho bano ba re ba tswa kwa motsesetoropong wa Klerksdorp.
Mme o la ba tsanenyana ba ithatetsa fela bananyana ba leke ba le ba tswa kgamele ntsho e tletse seretse sa go kafa le dilo tsa bone ba ditlhakang mme o le wa fuduwa wa ba tlotsa mmele otlho a ba tsena mo metsing a ba tswa be go tsena o mongwe a ba tlotse ba lebe setse ba le teng e be re re tsherre ga ke rona ra itlhaloganya gore batswana ra itlhaloganya ga re tsherre be re re.
Ba ne ba tswelela go botsa batho bano gore ke eng ba kgotlhela metsi fa ba tlile go kopa masego mme ba kaya fa ba tlile go batla pholo.
Go na le ditumelo tsa gore nako nngwe dipoleke tse di nang le diphoro jaana go nna le dinoga tse di nnang koo mme o kry-a gore batho ba bantsi ba ba dirang di-ritual ba tsaya gore mo go nna dinoga tsa mofuta oo ke gone mo go nang le ditlhare tse le goreng di strong.
Ka maitemogelo le go utlwa batho ba bantsi ba thologela ka kwa ba re metsi a ka kwana a fodisa ka e le lefelo la badimo ba re le thusa batho ba bantsintsi.
Komiti e tlhamilweng ya dingaka ga jana e feditse ya kwala ditsibogo gore batho ba tlogele go tsena ka kwa metsi a wa mme le gale baeti ba itlhokomolosa ditsibogo tseno.
Diboto tsena re di tsentse yana ka gore e rile go fetswe go kopana morafe o kopana e be goa gore o ka kona go tswalo go baka nngwe pele yanong re di beetse gore ba seke ba tsena mme ba ntse ba tsena ba di feta fela.
Thomas Beck. Ne re le ka fale ne re le okolomaka ka fale letsatsi le le go kolomakiwa ka fale ne ke le tele nna ne re na le bontate Rakuba Bogatswe ee ne re na le bomalemare dikgomo ne re le ka fale dilokolo re bone dilo tse di maswe ka fale ntate ka fale ne re na le bophalonyana tse re kolomaka ka fale tse dingwe ke dithini tsa ditlhapi tsedingwe tsa bogologolo tsedingwe tse di sa bulwang.
Ke ba utse gore o ka romelwa ke lenyo le ile gago kwana gore badimo ba gago kwana o se motho a mona yang ka gore badimo ba gago ba tsene ba gore moko ene ko bagolo ba gago ba tswang teng. Yaanong kore ba setse ba re fa bothata le go re lwantsha ba re lwantsha ba re re ba ganna ka metsi.
Go kgotlhelwa ga lefelo lenong ke gone go dirileng gore morafe wa batlhokwa o tseye tshwetso ya go tswala nakwana go fitlha go ka baakangwa lefelo. Le gale motse o ne wa aparelwa ke kgodu e khibidu fa mme wa mo motseng a fitlhelwa a bolailwe kwa thabeng gaufi le lefelo la metsi awa mme go kaiwa a boleletse balapa gore o batla metsi a sediba. Fa kgwedi ya Moranang e roga ke fa kgosi motsatsi le dikgosana ba bitsa pitso ya morafe ya tshoganyetso. Seno e ne e le go babegela ka mokgosi o tlhagileng fa go begiwa gore mme mongwe wa mo motseng o fitlhetswe a bolailwe kwa thabeng fela kwa tseleng ya go ya kwa metsi awa. Pitso e biditswe letsatsi fela moswi a bonwe. Baagi ba ne ba utlwa ka ga letsatsi la bofelo la moswi Mmake Pile Kgaswane pele a ka tlhokafala.
Mme o sala a tswa phakela ka 6 o'clock a re o eleditse metsi a noka a ba ra ntate selopha morago nka re nka a nwa metsi a noka yaane ko tlhola ka fa malome panka
baagi ba ne ba thologela kwa pitsong ya morafe go tla go utlwa ka ga lesola ga moswi Mmake Pile Kgaswane. Re ne ra kopa borre bano go ya gore bontsha kwa motsadi a bolaetsweng teng kwa dithabeng. Le gale morwa wa ntlha wa moswi Rre Mpopa Kgaswane o ne a tlhalosa botoka ka letsatsi la bofelo la moswi mmagwe.
I got a call
pamblela gore mama ka sala tsamaile ka 6 a ile go batsa metsi go nokeng mogala yo ka boma 12-1 ke ga bona gore no man mama ka nka tsama seo ka se sekang then a roma bafana gore no mama lona o rile o ya ko kae 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 tsama lelo mo shaba sadi e o leng ka one ga ntlo tsa go tsama seo ka se sekana and o tlo go tsele bana
a re bana ba ba neng ba romile go batla motsadi ba ne ba tsenelela kwa thabeng ba latela motlhala wa mme mmakepele
ngtufanet ga bafana bao ba ya kone ntse tse ba itse gore o rolesa ko sefeng then ba mo followile ka di-footprints from the destination e nne go tola o ya koo then ba mo followa for about maybe 2 to 3 kilometers I think ntse ba followa di-stepe zage so one of them they were three one of them a ntse ba tsamaya a re wa utlwa gore go ankga go tšha like go na le segao ka te go besena o ane ba reno o itse mazete ka one ba rata go aramelela ka fa maybe ke bone ba tšhitse dikofo ba ntse ba tsamaya ba tsamaya ba tlo tsamaya ba bona mollo mollonyana washa ga ba tlo approacha ba kgatlhantsiwa ke maoto ba bona gore noma go fa go tšha motho fa so ba step up hake
re thotse problem ye ka di first April and then ra responda ra thola gore go na le me o a bolailweng ka setlhoko a leng ko thabeng metse awa and go tswelela kare ebile ba nkelele dikgong ba di beya modimo ga gage ba mo fisa so ke taba e botlhoko eo
ne ke chase le 6 o'clock a ke tsena ko motseng ke utlwetse megato a gore mosadimogolo ka fabe ke tsaya gore nna wa ke April Fool ga ke tsena ko gae tota ba fete ba e gatiseletse e be ke tla ka kwano ke kgatlhane le bone ba setse ba le motsele ba setse ba motshotse mme gore ke thusane le bone jalo go mo kuka go tsena ko dikoloing
right now I was on my way from Kuazo ke tlile ke drive I think ka bo past 7 ke le gona ke fitlhang fo ka fo kgosing I discovered there then ka mo identify le o ke mo identifyng ka teng ka bo di-wedding ring diaparo tse ke itseng gore diaparo tse di tšheleletseng mo ene le moto wa gage motho ge e le motsadi wa go kena wa mo tlhaloganyo so then forensic ba pambompontsa wa mo kwala gape
go botlhokwa gore maphodisa ba responde ka pila because ke go na le something se se etsaetseng re bua ka evidence batho ge ba fitlha pele ba na le go fitlha ba tshware sele le sele and if e re fa bothata e sentse tshwantse re tswele pele ka dipatlisiso ka baka la gore ge evidence sentse ba itlositse or ba ithachitse or ba irile sele le sele e re fa bothata go ya ko pele
le gale tiro e kgolo e ne e saletse balapa le losika go rulaganya tsa phitlho ya moswi baagi ba ne ba tla ka bontsi go tla go gomotsa balapa ka tsatsi la tirelo ya phitlhong le baemedi ba puso ba ne ba le teng go tla go neela balapa ka tshegetso
kopo ya ka go balelapa ke gore ba amogele la ntlha ba tshepe modimo le gore bone ka bo bone ba dirisane le mapodisa sentle ga gona le sepe se ba se itseng ba se khipe mo go bona le mo sepodising ka ntlha ya gore tiro e ntse yana go ya ka dipegelo tse re di kry-ang ke tiro gantsi go ya ka mapodisi e e dirwang ke batho ba lesika le ditsala yaanong ba seka ba iphitlhela ba le trapped mo tsaleng gore e re ga ba rera maano e be e le gore ba fa tsala kante ba ba fa motlhale
go sa le jalo baagi ba santse ba tshwanelwa ke go bona gore thaba ya bona segolo kwa metsi a wa go ka sirelediwa jang
tshireletsego ka ko lefelo lele ga e na metsi ga e tšese diwelang lebaka la gore re re ga e na metsi ga e tšese diwelang re simolola go tsoga go tsoga fela mo go maswe mme mo nakong e fetileng go sene go sena mathata re simolola go tshoga ke ka mo re reng tshireletsego ga eyo mme tota ga ditse gore ga tshireletsego re re ro e dira ro dira ya mofuta mang mme se se tlhoka batlhokwa gore ba nne fo fatshe ba tsenye ditlhogo banna le basadi ba tsenye ditlhogo gore go ya go diriwang ka lefelo le le gore lefelo le le e fetsa e le lefelo le le bolokelesegileng ebile le sireletsegile
le gale ba ba tlhophilweng ke komiti ya morafi go leka go sireletsa ko metsi a wa ba ka se kgone ba le nosi gonne go ditsela tse dintsi tsa go tsena ka metsi a wa bone ba ithaopile mme le gale ba kwaletse dikereke tsotlhe tsa motse go bona gore ba ka dirisana jang
ke raya gore re tshwaragane le mathata go fa dilo tse tsotlhe tse di leng fana duela mo dingakeng e le mo morafing ba itse maare morafi o etse o kare ga re itse gore ga re a ba kwalela mangwalo go utlwisa botlhoko le ka se se diragatsentse re tshetlana se utlwisa botlhoko thata gare ga one re lela le setlhoka re thusanyeng
and-e dilo tse ba di direng ka kwanang thata ga di dintle ka mabaka a gore ba phalatsetsa mo metsing go na le kgona go bala gore botlhale motho a le mo thoko ga metsi a beita le mo thoko ga metsi and-e batho bana ga se batho ba ka kwano dilo tse kilo tse ditlhagang ka ko ntle and-e batho ba teng go buisane le bone ga ba bui lwane sentle ga re itse gore ba tlhaga ba le kae and-e motho o gore a re o rometswe ke badimo
go tswa mo baageng gore ba sireletsa jang lefelo la bona mme le gale go setse go simolotswe. Le fa go kwadile gore batho ba emise go tsena ka ko metsi a wa baeti ba santse ba dirisa ditsela tse di farologaneng go fitlha ka ko sedibeng.
Ga ba tseriana ebile ba rekisa ka ko ntle ba etsa leruo ka rona 2 liter ba re ba e rekisa 300 5 liter 1.5 ke ka moo ba re lwantshang gore dilo tsena ba di kry-e.
Batho ka mefutafuta ba ba tswang Cape Town, Bloemfontein, Mpumalanga jalo le jalo Botswana ba batla metsiana ba ra botlhoka mme le nna ke a dumela gore a botlhokatlhoka ga gona motho o ka lalang ka fa fela a letse le metsi a rapelela a se botlhokwa.
The traditional council e leng teng le tsone dingaka tse go teng di tlhokomela lefelo lele ba siame ba dira tiro e ntle mme seo se tshwanetse sa busediwa gape ko morago ga o nniwa ka puo nngwe re ka re we have to go back to the drawing board gore re engage batlhokwa ba botlhe e seke ya nna gore dingaka ke tsone di tlhokomelwang fela ka kwa bone ba nnosi so ha bone ba tlhokomela ka kwa go ra gore bone ba tsena dikereke tse dingwe ga di tsene so e tlisa segregation but ga re le ba botlhe kereke nngwe le nngwe e ne le baemedi ba ba tlhokomelang ka kwa kereke tse tsotlhe ka kwa di tsene mme di tsene ka tsela e maleba
mme tota ka gongwe puso should declare those places di monument tsa le di heritage tsa rona perhaps ba batle a way of protecting them gore di seke di a nna accessible to just anybody.
Le ga le kemedi ya bogosi dingaka le dikereke setse e kopane le ba lefapha la botaki le setso go bona gore ba ka thusa jang go sireletsa metsi awa
ka 2013 sala raya ka kwele dingaka tsa setso go bua ka kgone go kgotlhele gago so ya nna gore dingaka di kopana le segosi di tswa setso gore e re kope thuso ko pusong gore ba tlo bagelela a tsene kgalesha mona pisutle le team ya gage it was on August last year ba ya ka kwa ba e go bona so ba fa report ko ne ba fana report ko teng ya ka December 12/5/6 ga ke gopole sentle date national province ya tla ka kwa ya simola ya fourth ya re itla bua itlo re thusa but the seventh ba re se fa sone gore ba ntse ba le mo processeng ya gore ba tla tla ba tlo re thusa
batho re na le ditumelo tse di farologaneng mo go nna le bogosi re ka itumela go safety le go somarela lefelo lele e le la batlokwa.
Le gale batlokwa gongwe ba ka ithuta ka mafelo a mangwe jaaka porofense ya Gauteng e na le diphororo tsa Walter Sisulu kwa Roodepoort. Lefelo leno le sale le bulwa ka ngwaga wa 1937 mme le sireleditswe ke lefapha la bosetšhaba la tsa tikologo.
One of the practices that we have here is to show people how they can take care of nature in their small environments. There's no point in us preserving only this space and then trashing out the larger space out there.
Lefelo leno le tlhokometswe sentle ebile go baeti ba duela madi go tsena fano. Dituelo tseno di kgontsha botsamaisi ba lefelo leno go thapa badiri ba ba tlhokomelang fano.
You must know that this waterfall creates streams of water. And you can imagine how many animals depend on water that come from such streams. And therefore, the waterfall creates this whole ecosystem for living organisms that have learned to depend on it. Now you can imagine if we were to trash it, if we were to abuse it, if we were to poison it, we'll be killing many animals, we'll be doing injustice to nature.
Setlamo sa bosetšhaba sa ngwao boswa ya setso se thusa baagi ba metse fa ba batla go dira mafelo a bona jaaka boswa jo bo phelang.
Living heritage will be places where you'll find their cultural practices. For example, you'll find places where there was circumcision of important people, or you'll find that it's a place where then there were other rituals. For example, Lake Fundusi, or which is a site, a sacred site, that will be living heritage. But there are other practices that are then conducted in those places.
Baka ya fa mafelo a tshwana le metsi a wa ka fiwa thuso mo isagong.
We have all the necessary tools and mechanisms to assist them. All they need to do then is to call Sarah. Sarah will go to them and provide the tools for them. And then we register those in our databases and we conduct research with them. And then we conserve those places. In some instances, we declare them as places of cultural significance and as national heritage sites.
Setlamo seno se kaya fa se ka thusana le segosi sa batlokwa go thusa go somarola lefelo la metsi a wa le gale ka gore go dumela gore lefelo le tlhoka terata bangwe ba re terata e ka tlisa bothata
khanya go teratella e le ona nna ile ke nagana ka bona ke tena le bothata ka gore ka lebaka la gore ga re agelela gongwe re agelela ka sef terata gongwe re ke itlanyamela di terata jaana gore go seke go tsena sepe ene go ka foo go na le mongwe a gone motho o nnang foo.
Go setse go na le dikgato tsa go tlhokomela bodiba le tikologo ya metsi a wa mme le ga le kgetsi ya lesola ga mme mmakepile e tshwaneletswe go rarabololwa.
Re sa tswela pele ka dipatlisiso ka kgetsi e etsa itseng kwale. Batho aba emele ka maoto ba bereke samle rona re le maphodisa ba re fa information
go batlokwa ke ne ke re more mogolo go betla taolo a motho a ipetla ka ba ka ba re bolela gape ka re o ka yepela lengopeng wa ibuela lengopeng me magaka be ona go bona gore ha nko go nna le selo se se ka diragalang se sa nne le sekukuni ga ile gore re dumela gore o ka tswa bolelo ka mokgwa mongwe re tsa gore go na le motho mmoneng mme le ga re go a mmona mapodisa a re a tshepang re a tshepile mo ditirong tse dintsi a tla senela motho mme le bone ba nne le pelo e telele ba se ka ba itseela molao mo matsogong
mean re latlhegetso pat there's nothing that you can do that's reverse ka bane kgato wa modimo ke a modimo ntho e leng teng fela sense ke amogele.
Metse e mengwe go ralala Aforika Borwa e ka tswa e na le mafelo a a kaiwang jaaka a badimong mme kwa bofelong a ka tlhokomelwa jaaka mafelo a boswa jo bo phelang.
Re gatile temane ya lekgono a re kopaneng gape beke e tlang 8:30 bosego ka labone gona mo go SABC2 e fela pele re kgaogana gopola ge ba go na le ditaba tseo le ratang gore di tsweletse o ka re ngwalela go leitlho la setšhaba sabc.co.za goba wa romela fax go 086613-1227 gape o ka re etela go Facebook please like a page on Facebook go kwa ka lenaneo la rena le latelang Theletša Lesedi FM Motsweding FM le Thobela FM ka labone mesong go tloa ka iri ya senyane. Ga ebe khutso le shebe shebe go mo Aforika Borwa ka moka.